Emunu, aha m bụ Emelda Ezinne Remi. Abụ m First Crown Mrs. Nigeria, Mrs. Nigeria nke 2008. Abụ m onye Imo State, mana amụrụ m na Lagos. Alụkwa nna m dị na Edo State, aghọgo m one Nigeria. Ndebanye ka otu nume. Mrs. Nigeria bụ platform nke na-eto ụmụ nwanyị nọ na di ga-emepụta ihe. Platform a ka anyị ji wee na-ekwu okwu ihe ụmụ nwanyị na-agabiga. Platform a ka anyị ji wee na-eto ihe ụmụ nwanyị na-eme. Onye ọbụla winiri this platform na-agakwa Mrs. Universe. Ị gakwa Mrs. Universe, ị ga-akụkwa ụmụ nwanyị dị iche iche si n'ụwa ụwa niile wee pụta iji wee contest ya for the Universal Crown. Nna like izu ike, emechara na ihe ọbụla m na-eme, meet you know, events or anything. Manyara ụgbọala m straight wee lawa ụlọ m, wee gawa n'ụlọ m gaa zu ike. N'ụlọ m ka m na like izu ike. Larụhala m afọ ụmụ ma nwa m, ma afọ di m, ma gaa n'elu n'ụlọ m wee dinara wee zu ike. Nri nke m ka like kacha n'ihe olulo ọha na pounded yam na nri nke ndị English, ana m like plantain porridge ọ ginyekwa m fried rice na chicken. Enwere m favorite color because ana like for one the very colorful, but ijikwa m nke bụ favorite color, mana ịbịakwa na mfụkwa ngweyi ma nke color nke kacha nwee all black. Black mara mma, black the confident, black na-enye strength, so black the powerful. So most times ị ga-afụ m that na you black. As Mrs. Nigeria, ihe m na-efocus na ya ọfụma na ọchịchị m ụwa bụ ihe a na-akpọ women empowerment. Ọ bụrụkwa women empowerment nke a na-ekwu n'ụwa n'ụwa. Women empowerment ebidogokwa ya before ma bụrụ Mrs. Nigeria. A na-akpọ ya makeup artist extraordinaire. M na-achọta ụmụ nwanyị young girls ha nwere interest n'ịbụ makeup artist. M na-akụziri ha, nkụzichara ha, mentorcha ha, menye ha funding na businesses ha. Every year nwere competition nwekwara ndị ha dị n'iche iche, nọkwa makeup artist dị n'iche iche. Ha bịa ha pụta compete, winner ahụ na-enwe 1 million naira every year. With 1 million, o nwere ike ji ya were shop, o nwere ike were ya zụọ ihe ha ọ chọrọ, ọ ga-eji wee mee upgrade business. Challenges, o nwere kwa challenges dị much m fụrụ na ya. Ọ bụ ma o nwere challenges m face, ọ kwa na ụmụ nwanyị bịara ya sikwara ike. So it was a combination of intelligent women. So I had to, you know, zọsi ụkwụ n'ala ike ka m wee mee ka akụsara na apụtara m as the winner. Ndụmọdụ nke m nwere fụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa dị ga-adịkwa n'iche iche depending on situation nwaanyị nke ahụ. Ma ndụmọdụ m nwere inye ụmụ nwaanyị in general bụ, ana m like ụmụ nwaanyị gbasiri ike, ana m like ụmụ nwaanyị ịchọpụta ihe Chineke kenyere ha n'ime imeni. Ana m like ụmụ nwaanyị, m ga-asị ụmụ nwaanyị, chọpụta ihe Chineke kenyere gị n'ime imeni, mee ka sure that ị na-eme ya. M na like ụmụ nwaanyị na-agbasi ike, na-eme nke Chineke si ha mee. Ewe ọbụla ị nọ, bido ha taa, maka nwaanyị nwere aka ọrụ ga-enwe confidence. Nwaanyị na-enwere aka ọrụ, obiọma agaghị adị ya. Nwaanyị nwere aka ọrụ, obiọma ga-adị ya. Nwaanyị na-enwere aka ọrụ ga na-eche chai, olekwana otu m ga-esi mee ya. Abụla ụdịrị nwaanyị ahụ, bụrụ nwaanyị nke gbasiri ike, bụrụ nwaanyị nke nwere aka ọrụ, bụrụ nwaanyị nwere ihe nke ọ na-eme n'ụwa ya. Aha m bụ Emelda Ezinne Remi. Awụ Mrs. Nigeria 2018, wụkwa Mrs. Top Africa Universe. Nna sinu, na-ele n'isi mbido.